kwai
Louis
idan ka ga na huta to wata kila amso tai
Louis
Allah ka ba mu masu kaunar mu masu kaunar mu masu neman mu masu neman mu masu began mu